Tipemphere. Lilemekezeke dzina la Inu Mulungu wakumwamba mwamba, mmawa wabwino, pamene mwadzusa mpingo wanu, wa iwo amene akhulupirira dzina lanu, mpingo mosalingana ndi chipembedzo, mpingo mosalingana ndi domination ya mtundu uliwonse, msonkhano wa mtundu uliwonse wa ku dziko, usonkhanisidwa ni mayina a mipingo, koma mpingo usonkhanisidwa mu dzina lanu, muudalitse mawa uno, ndikuyikiza mʼdzanja lanu pamodzi ndi ine, pamene mukutikonzekeresa kutidziwisa chinthu chopyachi chimene chikuchitika ku dziko la mdima, chikuonekeranso ku dziko limene ife anthu tikukhalako. Lemekezekani mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Ndi nthawi yabwino imene Mulungu wakumwamba wakonza kuti inu ndi ine tikathe kutsegula na maso ndi kuziwitsana chinthu chimene chikuchitika. Pakadali pano ana a Mulungu, tisaganizire kuti zinthu zikuyenda monga mmene inu ndi ine tikuganizira. Mulungu wafika pamalo ake oyenerera pamene akuyamba kutifotokozera ifana ake kuti tikakhale anthu ozindikira ndi kutichapa mmaso pa chochitika chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Ife atumiki amene tikutumikira Mulungu, tikuthandizidwa ndi mzimu wake, mothandizidwa ndi mzimu wakewo kuti tikayesenso kuunika zinthu zimene zikuyenera kuti zikaunikidwe. Lero ndimafuna inu ndi ine tikaunikirane chinthu choyipa kwambiri ndi choopsa chimene chikuchitika. Kumpembeza Mulungu timafunika tizimpembeza mu mzimu ndi choonadi. Ndipo nthawi yakwana ana Mulungu, tisadafotokozere chimene tikufuna tikakambirane lero, nthawi yakwana yakuti opembeza Mulungu asasogozedwe ndi chipembezo. Ambiri amene tikukhulupirira ndi kuteteza zipembezo zathu ndi kuchita nkhondo ya zipembezo, tikhumudwa posachedwa chifukwa Mulungu amene sazayitana munthu, Mulungu amene sakunsankha munthu chifukwa cha chipembezocho, koma chifukwa chakuti munthu wazisankhira yekha kuyenda mchoonadi ndi kutsata Bible okha ndi mawu okha Mulungu. Pamene Mulungu akusankha mpingo wake kanyengo akaka, ambiri amene timayenda muchisankhidwe chakuti mipingo idatisankha, tikhumudwa posachedwa. Ngati tupali nthawi imene ana Mulungu tikuyenera kubwerera kuchoka kuzimene tinali ndi kubwereranso kwa Mulungu, nthawi yake ndi inoyo, yakwana nthawi yakuti timpembezedi Mulungu mokhulupirika. Ana Mulungu, tonse tikudziwa bwino kunena kuti Yesu Kristo atabwera ku dziko lapansi, nthawi inamkwanira yoti anyamuke apite kumwamba, kumene timadziwa kuti anakakhala pa mpando wachitetezero, komanso ndi kupereka nthawi kwa munthu kuti akatembenuke ndi kulapa. Zoona dziko tikulionali likupita kumalechere chakutha, ndipo tonse tikuyenda ulendo okasonkhana pa mpando wachiweruzo, mpando wa Mulungu. Pamene akapereke mphoto ya munthu ku dziko lapansi, tsiku lowawa lopweteka kwa anthu amene adaona ngati kulalikidwa mawu a Mulungu ndi kukhulupirira Mulungu ndi kusiya machimo chidali chinthu chopanda pake, chikadziwika kuti chinali chapake, chifukwa tsikulo likuyandikira ndipo likudza. Ndipo palibe munthu amene atali pambukire kulamanja kapena kulamanzere, tsiku lilidza ndithu. Ndipo pamene tsiku limene lili kuyandikira kudza, likudzera kwa ine, likudzera kwa inu, amene sitinazikonzekeretse bwino. Zoona pa mpando wachiweruzo umene iye uchadakakhala, uthenga ochokera ku mzimu wake pamodzi ndi angelo, tikamapemphera, tikamayenda mʼmakululumu ndi kufunafuna nkhope ya Mulungu, mauthenga amene ine mtumiki wanu ndikulandira ndiwo nditsimikizira kuti posachedwa pompa lipenga lilira lokwangula dongosolo lana Mulungu kudziko lapansi pokwatulidwa ndiye iwoka amene atachite bwino. Koma chithunzi-thunzi chimene ndikuchiona munzimu popemphera ana Mulungu ndichomvetsa chisoni kwambiri ndiko kutsala kwa anthu ochuluka amene otsalawa azitsala koma ali mmanja, ali mmaeyapoti, ali mmadepoti oyenerezeka kuti kunyamuka akadatha kunyamuka ndipo ambiri amene atatsale azitsala koma zikwangwani za basi za kwawo ataziona. Ambiri amene akuonekera kutsala sakuoneka okhawa kunja amene sadakhalepo pamene pali mawu a Mulungu ayi. Koma ambiri omvetsa chisoni amene akumakuza chisoni cha ine mtumiki wanu mpemphero mwakuonetsedwa nda Ambuye ndiko kutsala kwa anthu amene mkakhalidwe kawo amadzitcha iwowo akhirisitu opezeka mmagulu mmene mumachitika za Mulungu. Amenewa akutsala ambiri uthenga umene Mulungu akutipatsa ndakuti tiyeni tilalikireni uthenga wabwino kwa inu atumiki komanso kwa ife amene sitilalikira uthenga wabwino koma timakhulupirira mu uthenga wabwino pokonza njira zathu zachikale zachikunja ndi kubwerera kwa Mulungu tichite msanga chifukwa ambiri amene akuonekera kutsala ndiwo amene anakhala kale m'malo monyamukira koma sadakwaniritse dongosolo lachofunikiracho kuti anyamuke mpingo wa Mulungu. Tiyeni tizindikire kuti masiku akubwera kwa Ambuye wathu Yesu Kristu tsopano akuyandikira kwenikweni kuti tsiku lina lililonse munthu akhoza kukhumudwa kwambiri akumaona kuti mkwatulo wachitika ndipo ana Mulungu apita. Likhala tsiku lomvetsa chisoni bwanji kwa inu amene munaziyenereza kuti mukupemphera ndipo mukuchita zinthu za Mulungu ndi kuzionetsera pakati pa gulu la anthu ambiri kuti munali anthu okhulupirira, munali anthu opembeza koma mukutsala osapita kamba kakumpembeza Mulungu mwachinyengo mosakhala mmene inu mukufunira, mosakhala mmene mzimu wa Mulungu akufunira koma kukhala mmene inu yomukufunira kuyenda ndi Mulungu koma muli muzifuniro zanu kupezeka pamalo a Mulungu koma mukuchita zimene inu yomukufuna ndizo zimene anthu ambiri ziwatsalitse. Chotero tiyeni tiphunzire kukhala pa zinthu za Mulungu ndi kuchita chimene Mulungu akufuna pamalo pamene tili rather than kukakhala pamaso pa Mulungu kapena kukhala pamene pakuchitika za Mulungu ndi kumachita zimene ifeyo tikufuna. Ambiri ochita zofuna zawo apiringupiringu atanyamula mabaibulo ulendo wopita kumwamba ukuwaponya. Uthenga ukakupeza mbale wanga tazindikira kuti chimene chikukuphunyetsa kupita kumwamba ndi zinthu zimene sizikuthandiza kanthu kalikonse chifukwa zimene zakugwiriziza kuti uponye kumwambazo ndi zinthu zimene nazonso zikutha mukaziyang'ana zikukutherani mmanja zilibe kupita. Anzanu adali nazo zomwezo koma zidathera sadalendere nazo moyo osatha bwanji kuzitaya zimenezo ndi kutenga moyo wathu kupititsa kumwamba kutenga moyo wathu kupititsa kwa Yesu chinthu chimenechi chitichitira ubwino kwambiri. Uthengawu wana Mulungu ukundipasa chithunzi chakutsalira kwa anthu ambiri amene akamayenda mdziko limene lirapansi anaziyenereza kuzipembezo koma ndi opembeza ake a Satana amene adakakhalabe mzochitika za dziko lapansi adakasanthula-santhula adakachita masamu adakalimbana ndi geometry kuti kodi dziko lapansi liyenda bwanji tiligawa bwanji tigawana bwanji malo tigawana bwanji chuma tiyenda bwanji mwazimayi. Chomvetsa chisoni kwambiri ndi chakuti pamene tikufika kumapeto anthawi ya pansi pano mayimo ngati chisembwere mayimo ngati chigololo chakhala chakudya cha anthu ambiri opemphera mmachalichi mmagulu mmawatsapu muzinthu zosiyana-siyana mmene anthu timasonkhana nkumachita limodzi ngati kagulu. Satana ndicherekezi waponya kwambiri tchimo la chigololo kotera kuti anthu akugonana kusiyana ndi mmene adagonanira na kalekale. Uchimo ukufulumira kwambiri, nawonso ukuchita limodzi ndi uchimo wa mowa. Zinthu zimene zikuyenda mofala kwambiri, ndipo uchimo umene akuti ukufananirana ndi zinthu zitatu, ndiye chikondi cha pandalama. Chimene munthu wambiri wokhulupirira akutero kuti Ambuye anthuwa akukanika kundikhulupirira ine chifukwa Mulungu wawo wakhala ndalama. Sizingadziwike bwino kuti tikupembeza ndalamayo. Sizingadziwike bwino chifukwa kulibe chalichi chimene chidanena kuti lowani muno muzipembeza ndalama. Koma chakhala chipangizo ndalamayi chimene chapanga substitute chilungamo cha Mulungu. Chimene chachotsa Yesu Kristu pamalo antima wanu ndizo ndalama. Ndalamayi ikunena kuti ndalamayi akunena kuti ndalamayi ikupanga kuti munthu akanike kukhulupirira Mulungu, kapena kuti ndalamayi ikumpanga munthu kulephera kuchita chilungamo cha Mulungu, chifukwa chakuti ndalama yankhalira kutsogolo ndi akumavomera kutaya chilungamo koma kukhulupirira mu ndalamayi. Akumavomera kuti asakhale olemekeza Mulungu koma ndalama ikhale patsogolo. Akumakanika munthu kuti akakhulupirike pa Mulungu chifukwa cha ndalamayo. Anthu akuvomereza kutaya malamulo a Mulungu chifukwa cha makobiri. Now ichi chinthu ichi chikuthandizirana pamodzi ndi chisembwere, chikuthandizirana pamodzi ni tchimo la mowa. Zinthu zitatu zimenezi zikupangitsa kuti anthu ambiri otchedwa opemphera adzikonda zimenezi koma ali patchalichi. Chimenechi ndi chimene tikunena kuti ulendowu ukuoneka ngati ukupita kumalecheleche, kwakuti ambiri mwa anthu amene tidawakhulupirira kuti azasunga chilungamo cha Mulungu nadzayenda pamaso pa Mulungu, aleka kuyenda pamaso pa Mulungupo, tsopano limene likuatsatira ndi kwasogoza ndilo dziko lapansi. Mosogozedwa ndi dziko lapansi tikunena ndiyerekezi. Chifukwa chake nthawi yakwana yakuti mpingo wa Mulungu tizindikire kuti angakhale zinthu zikuoneka zothina chonchi, angakhaleso zinthu zikuoneka zokoma kwa anthu ena, komatu posachedwa Yesu akubwera. Mina manyamuka amanena kuti akupita kumwamba kuti akakonze malo, tsono akukhalanso kudzanja la manja la Atate. Ndi chimene akuchita pamenepa ndicho chitetezero, kutetezera dziko lapansi, kulamulira angelo agwire mphepo zinayi zisawononge dziko lapansi. Komatu mu uthenga uwu chikuoneka ngati kuti Ambuye tsopano wafika poti achoka posachedwa pa mpando umenewu kutsikira ku dziko lapansi kuti adzata adzaweruze. Chiweruzo choyamba ndicho mkwatulo. Ambiri a anthu akutsala koma ali madepoti onyamukira pa ulendo opita kwathu. Sizimatanthauza kanthu kunyamuka nkufika pa depoti. Koma ngati suna kwere chimene chikukakupititsa kwanu ndi chimozimozi kuti suna nyamuke ulendowo. Mpingo wa Mulungu zikuoneka ngati anthu takhutira kwambiri ndi mipingo yathu achilamulo, takhutira nchilamulo, nawonso mapente akhutira ndi chipente chawo, maperezo bataliyani akhutira ndi chiperezo bataliyani chawo. Ndiye mikangano imene tikulimbana nayo, zinthu zimene tikuziona kuti zikhala mayankho, ndiye kutchukitsa ndi kumveketsa ndi kuteteza zipembedzo zathu. Koma ambiri amene akuchita nkhondo yoyeretsa zipembedzo akukanika kuchita nkhondo yoyeretsa mitima yawo. Ambiri amene tikuchinjiriza atsogoleri a mipingo yathu tikukanika kuchinjiriza choonadi mkati mwa moyo wathu. Ambiri amene tikuteteza ndi kuyeretsa kapena kusesa machalichi athu kuti aoneke amya okonza kuchita zonse amene timacha kuti koma choonadi chili kwathu, tikukwanisa
kuiteteza mipingo, koma tikulephera kuwina nkhondo yosamalira chikumbu mtima chathu, yosamalira moyo wathu, weniweniwo umene pobwera Yesu sakutenga chigulucho, koma akutenga iweyo ndi gulu limene lamvomereza iye pa ntchito zakuchita kwa tsiku ndi tsiku mmoyo mwake. Tikuphonyachi ndicho chimene chikatipangitse kulowa kumwamba, tagwirachi ndi chimene chikutiperekeza ku gehena, chimene ndikuchitcha kuti tili pa malo onyamukira koma sitikunyamuka. Yesu pamene akubwera awapeza ambiri ali ma airport onyamukira, ndikunena mmipingo, koma tu mmenemo sadanyamuke chifukwa wanthu akonda kuyeretsa. Tamverani okondedwa, tinawo anyamata amene timacheza nawo, ndimachita naye yidwi mkulu ameneyo, amandiwuza kuti wagwirapo ntchito ku airport zaka pafupifupi 13, akugwira ntchito kumakampani a ndege, koma iyeyi sadakwereko ndege. Wagwira ntchito 13 years kukampani za ndege, koma sanakwereko ndege. Ndikuganiza kuti chinthu chimenechi ndi chimene chikuchitikira akhristu ambiri amene akugwira ntchito ku makampani wopita kumwamba, koma kumwambako sadzapita. Akugwira ntchito ku makampani wopita kumwamba, koma sadayamba alandirapo za kumwamba. Akugwira ntchito ku makampani onena za Mulungu, koma za Mulunguzo sadazilandirepo. Chotero muthenga wanga uwo yambirira mmawa uno, ndikungochenjeza mopanda malemba kuchenjeza, mopanda kupita mbali kuchenjeza, mopanda kuzibakira pa malemba osogozedwa pa kukonza chipembedzo chathu. Koma kungounikira na poera, ndikunena kuti ulendo umene tikupita kumwamba tsopano mbuye wathu Yesu Kristu amene anabwera kudziko limene lirapansi kudzafunafuna chotayikacho napita kumwamba, tsopano Yesuja wasala pang'ono kuti akabwere kuti akaweruze dziko limeneli. Kotero kuti inuyo abale ndalongo, uthenga uwu mawa uno ukupangeni kuopa Mulungu ndi kuzindikira kuti choonadi cha Mulungu chikufunafuna kuti inu ndi ine tikhale okhulupirika ndi kulowa mu ufumu wa Mulungu. Nditapemphera nawe mʼbale amene chikumbu mtima chako chikukuuza kuti ukugwira ntchito kukampani yopita kumwamba, koma kumwambako sudzapita. Kodi ungandirole kuti ndipemphere nawe paka nthawi kochepa aka, amene ukudziwa kuti uli ndi yunifomu yonse ya ku airport mpaka chidindo cha ndege chili pa mtima pako, koma mu ndegemo sudawulukeko ndi ndege, ndipo ukudziwiratu kuti lerolo patakhala kuti pali ulendo wonyamuka kupita kwa Yesu, ineyo simpita nawo, nditsala ndipemphere nawe. Ambuye Mulungu wakumwamba mwamba, mama wa uno pemphero lathu lakadzutsa ili, tikupempherera abale ndalongo amene akugwira ntchito ku makampani wopita kumwamba, koma kumwambako sadzapita nawo chifukwa sanakwaniritse zinthu zimene zikadawathandiza kuti akafike mu ufumu wa Mulungu. Sanakwaniritse zimene zikadayenereza kuti pamene mukubwera mwatenge uchimo wachita mkati mwawo Mulungu mwakhululukire. Kuziyenereza kwachita mkati mwawo Mulungu mwakhululukire. Iwo akayangʼana kutchuka kwa zipembedzo zawo, iwo akayangʼana kutchuka kwa zibusawo, iwo akayangʼana kutchuka kwa zoziso za kuchalichi kwawo, akumamva kuti akunyamuka. Koma tumutati mwebwera lero sakwera ndegeyi chifukwa inu simufuna wopita pa airport, koma ukwanilisa zipangizo zonse zomuyenereza munthu kunyamuka. Mpingo wa Mulungu, Ambuye Mulungu kumwamba, tithandizeni pa mpingo wathu kuti chitira chifundo, munchitira chifundo msungwana, munchitira chifundo mnyamata, muchitiranso chifundo ine ndatumiki tonse ndi anthu tonse amene timasendera sendera kufupi kwa zimene zikuchitika za Mulungu, koma sitimachita za Mulunguzo. Sitikuchita za inu, tikuchita zathu. Tangokhala na akalata otiyenereza ndi kukhala pamalo pakuti wanthu akamaona nkumaona ifeyo. Mpingo wa Mulungu, Ambuye Mulungu kumwamba tichitireni chifundo ndi kukhululukira mbaleyo kukhululukira Mulongoyo pamene inu Yesu Kristu mukusala pang'ono kubwera ku dziko lapansi pemphero langa ndira kuti mpingo wanu ukafike kumwamba mpingo wanu ukalowe mu ufumu wa Mulungu mopanda munthu inali yense wotilepheresa mopandanso chilichonse chotilepheresa pomaliza Ambuye mkati mwa pemphero langa muyike kulimbika mtima kuti anthu akakwanitse kugonjesa chimo Mbike kulimbika mtima kwa msungwa na wikwa nyamata wikwa bambo ya ndama yawa. Kuti mkati mao mkale kulimbika mtima kugonjesa chimo. Kuti mene tukuyendela pafupi, pakubwela kwanu. Anwanu apita chisogolo. Mene mizimu ya mitundu mitundu. Ikubuka nziko kuchita nkondo ndi anwanu hawa. Yehova na onso mwapase mpamvu kutaka gonjese. Mudzina la Yesu Kristu tukupempera. Amen.